Hey,
I'm going to get a little bit.
I'm going to get
Hey, man.
I'm
going
to
get a little bit. I'm going to get a
little bit. I'm
I'm a big, Ah, hona le nkwe e tswang le mina mona ka khang ya magodia.
Oh, a se khang ya maikutlo a me. A go duela. Eh. E ke se ke se mo tsimmo. Monsieur Ge. Se ga dira gore le godile re tsware fast. Na, le wetse ka ke le tsware fa. Oh, la tsa rozi ka go mothutsa. Ka go mothutsa. La tsa rozi ke mothutsa ke molae. Mongwot.
Re mona tsama ka motho ka re o rala ndi go.
Eh bona. Eh
ibile mo le ba no motho o nna ha ke le go. Eh montse
go. Eh bona. Ke na mapita ba ba. Eh ke na mapita ga go.
Re botswere ba re botswere.
Be bile sa rusi. Ya go bona ke ya lu.
Re se we.
Se se ra gore.
Eh
ke fetse go dire.
O go duela.
No. Ga ke go bua go go. Ha tsere go sekolisi. Eh.